cy'Uburundi.
Cacu uno munsi yabandanije inyigisho yatanguye ejo inyigisho ari karaha urwaruka rwari rumaze iminsi ibiri ruriko rurakurikirana ibijanye n'inama igira gatanu y'urwaruka ibyo rero yabigishije uno munsi byari bishimikiye ahanini ku iterambere iterambere ridakumira iterambere rya twese cyane cyane urwaruka rubifisemo uruhara rudasanzwe yabahamagariye rero kufata ingingo kugira ngo baterere mu iterambere dufatiye no kucivugo cy'iyi inama y'urwaruka aho bavuga bati umwe wese kuca ashoboye dukore twese aha rero habaye kuganira bashingiranira intahe ndetse nane n'icubahiro umukuru w'igihugu yashinze intahe yerekana ingene umukozi wa leta adashobora gutera imbere nawe nyene atagize ukwiyungunganya kugira ngo bikunde yunganire umushahara usanzwe utangwa na leta benshi bavuga ko usanga ari muto cyane ufatiye kuvyo umuntu abakeneye yahamagariye rero urwaruka kwitanga batiziganya kugira ngo biboneke ko ariho bari ko aribo babwirizwa gukora kugira ngo uburundi ejo buzoba ari uburundi butunze uburundi buzira ubukene Uburundi turimo twese twiyumva nk'abafite cyo baterera mu iterambere. Yanaberetse rero utwigoro tari duke leta iri kirakora aha yabibukije ibijanye n'ibanki y'urwaruka arabibutsa ibijanye n'ibanki y'abakenyezi aranabibutsa ni projet iherutse gujaho umugambi wa leta w'ugushigikira urwaruka mu migambi yabo yo guteza imbere igihugu biteje imbere bonyene bafatiye aho babaye kugira ngo batunganye imigambi iyo migambi nayo ikazofatwa mu mugongo ni banki y'urwaruka isanzwe iri ku kivi